Khangela islope somgca ozotywe kule graph. Khumbula ke, islope kukunyuka komgca. Ngamanye amazwi, ku rise over run. Singayibeka mhlawumbi ngenye indlela sithi sinyuke kangakanani, sabheka ecaleni kangakanani na. Sisakhumbula ukuba loo nto ithetha ukuba ithini i-change in y over i-change in x, kuba ezo zinto zithetha into enye. Ngoko ke islope ngu-change in y over change in x. Masiqale ke kuyo neyiphi na indawo kuloo mgca, sikhethe nje le isekugqibeleni ekhohlo. Into esizibuza yona kufuneka sihambe kangaphi kwi-x-axis, osogqiba sihambe kangaphi kwi-y-axis kuze sifike kule point yesibini siyikhethileyo. Ku-x qaphela sisuka ku-minus 3 sihambe siye ngasekunene. Sihamba kangaphi? Sihamba kathathu kuba ke u-minus 3, minus 2, minus 1 no-0. Xa sibala apho sibala u-3, okanye xa sisiyibhala phantsi siyibala sithi 0 minus minus 3, kuba xa siyibala siqala ngale ndawo sigqibele kuyo. Ngoko ke loo nto isixelele ukuba i-change in x yethu ngu-3. Sizibuze ke ukuba ithini i-change in y xa i-change in x ingu-3. Siyaqaphela ke ngoku apho siphele khona xa besibala i-change in x, u-y wehlile wathi ebengu-3 wehla waya ku-2. Utshintsho ke ngoku i-change in y ngu-minus 1 kuba siye sehla ngokomgamanani. Qaphela ke ngoku i-change in y wethu ngu-minus 1 xa sesiyibhala ke ngoku u-rise over run. I-rise yethu iye ngu-minus 1, u-run wethu wangu-3 kuba siye sehla kanye qha sabe siyehla. Loo nto ke yenza lelinani elirhoxayo, usogqiba kwethu saya ngasekhohlo, sorry, ngasekunene kathathu. Loo nto ke isixelele ukuba islope salo mgca wethu ngu-minus 1 over 3. Qaphela ke ukuba nokuba siqale ngakweliphi na icala, nokuba siqale nge-change in x okanye siqale nge-change in y, islope sethu sizofana nakwenye indawo. Masiyijonge ukuba yinyani ke naleyo. I-change in x yethu ithini? Xa siqala kweli chokoza lesithathu siye kweli lisekugqibeleni ekhohlo besiqale kulo ekuqaleni, sifumanisa ukuba i-change in x kubani? Ngu-minus 6. U-minus 6 uyarhoxa kuba siya ngasekhohlo kwi-x-axis. U-minus 6 simfumene njani? Sisuke ku-3 saphelela ku-minus 3. Siqala ukubala ngeli nani sigqibele kulo, u-minus 3. U-minus 3, minus 3, usinika ke ngoku u-minus 6. Loo nto ithetha ukuba i-run yethu ngu-minus 6. Ngamanye amazwi i-change in x yethu ngu-minus 6. I-change in y yona siqala ukuyibala ukusukela kule ndawo siphele kuyo ngoku besibala i-change in x. Kaloku siyazibuza ukuba u-y utshintshe kangaphi njengokuba u-x etshintshe ngu-minus 6 nje. Siyenyuka ke ngoku, sinyuke kabini kuba sisuka ku-1 saya ku-3. I-change in y ngu-2 kuba siyenyuka. Loo nto ke ngoku ithetha ukuba njengokuba sinyuke kabini siye saya ecaleni kayi-6. U-rise over run wethu ngu-2 over minus 6 xa sesiyibhala. Masiqaphele ke into ebalulekileyo, funeka singabhidanisi amanani ethu, siqale mhlawumbi ngo-x ogqiba kwethu silandelise ngo-y xa sesiyibhala. Qaphela ke ukuba lo rise over run wethu ufana ngqo nalo besimfumene ekuqaleni xa sesimbhala lula. Ungazijongela nangokwakho uziqondele ukuba nyani na nokuba usuke phi waphelela phi, islope sizokufana kwaye kunyanzelekile kube njalo kuba ezi point zime kumgca omnye. Naxa siqaphela apha sisukela kule ipoint yesithathu siye kule yokugqibela, siya ngasekunene, sihamba kathathu, sehle kangapi sehle kanye londo ke hoku isixelela kuba i change in x ku positive 3 i change in y ku minus 1 xa siyibhala -1/3.